egameni likahulumende wephondo silapha namhlanje sihamba nenkokheli zombutho wesizwe sizokuvakalisa amazovelwano nomothuko wethu ongazenzisiyo ugwintwa komntana apho intombazana uNikita ngumntu otyholwa uba uthandana naye sivakalisa umothuko kakhulu kwaye sithi usapho malunyamezele uba sesikule ndawo ngoku kwaye sizimisele kakhulu singurhulumente usebenzisana nalo olu sapho ukwenzela ubana lo msebenzi ube khaphukhaphu ngoba iyothuse kakhulu le nto yokugwintwa kwalo mntana sisithi ke siyamemelela abahlali sonke siphakame ngoba le nto isisithuko kumadoda ngokubanzi kuba kho ndoda enokwenza le nto emntwini sisigebenga esi ngoba ubudoda bubuntu ubudoda buyasetyenzelwa ubudoda luthando ke ayikho into yobana abantu abazizigwinta kuthiwa ngamadoda ayingomadoda lawo ifuna ke thina ke abantu bathukwayo bangamadoda siphakame sime ngenyawo ngabantu abathukayo benze izinto ezimasikizi egameni lethu njengabantu abamadoda sithi noko masingabizozigebenga soyikwe ngabantu ababhinqileyo masibakhusele sithi ke siyamemelela ke basiphakame siqinisekise ubana esi sigwinta esi kuthiwa ngusikhomo asiphumi fumani bail kwaye siqinisekise into yobana umthetho uthathe indawo ukwenzela uba achithe ubomi bakhe bonke entolongweni ngamazwi esenza lawo
uphontle ngumntana kabrother wam ndiyavuya ukubana uthixo esincedile kwade kwaba lapha kuba njengoko senivile ukuba kwenzeke ntoni na apha sibuhlungu kakhulu kodwa into esesiyibulela sibulela ukuba abahlali bakwaTshatshu bencedile ngokuba abanjwe lo mfana enye into esiyibulelayo ke ngoku namhlanje sibone kufika abantu be-ANC sibone kufika abantu bezonceda nabo sibona ukubana le ntlungu yintlungu kuthi sonke ayontlungu yethu sedwa besisoloko singabantu abaphelelwe lithemba kuba siqonda into yobana asiyazi ukuba eyona nto yenzekayo yintoni kwizwe lakowethu kodwa siyabona isapoti yesizwe sakowethu because ziyangena nakwi-social medias ii-sympathies zabantu abathethayo ubebexolisana bezama ubana singavi kabuhlungu ngalaa ndlela besisiva ngayo ela mani urhulumente makasincede uba asibawele lo mfana siphinde simbone ngasaphelele phaa etrongweni uyazi entliziyweni yam kuye kwafika nento ebuhlungu yokubana utata kaphontle una-6 months ebhubhile abantu bebembulele abakabanjwa ngoku kuthe abahlali bakwaTshatshu bawusebenza kangaka uba afunyanwe utataka umntu obulele uphontle usikhomo obulele uphontle kuba I know uba everybody olaphelalini uyayazi uba ngusikhomo I need justice lena ukuba usikhomo abahlali bebemfumene izolo ngekuthethwe enye into ngaye ngoku siyambulela uthi xa uyasebenza emfihlakalweni because siyafuna usikhomo aphendule imibuzo kule mibuzo sinayo mininzi siyamcela uthixo makancede kude kuyofika ekugqibeleni
size apha sizokubakhunga sizokubomeleza into yokubabomelele kule nto ithe yehlela umntwana wabo siyaqinisekisa sike silelisebe sikwangabo noomama bale branch into yokuba ngomso sizawube sipha kuzwelitsha ecourt siyokuthi no to ibail ngoba akukho nanye indoda singayibizi noba yindoda umntu obulala omnye umntu simbiza ngokokuba sisilwanyana eso ngoba zizilwanyana izinto ezibulala abantu akho ndoda enelungelo lokubulala umntu obhinqileyo
ndingu-Anathi Cave kwiindaba zeZwelitsha Online TV ndiseZwelitsha.